Mobinitere ni ishyirahamwe risanzwe rikorana n'aya mashyirahamwe yo gutumatumanako amakuru, ni ukuvuga Econet, Limiter na Mob, ifata igashyira hamwe aya maproduit, aya mashyirahamwe yo gutumatumanako amakuru, Econet na Limiter na Mob basanzwe bakora, ikayashyira hamwe umuntu yabakoresha ikarte SIM yo muri Onamob agashobora kurungika cyangwa kwakira amafaranga cyangwa kurungika amayinite yo guhamagara akoresheje sisiteme imwe ya Mobinitere. Ni irushanwa ryatanguye kuva itariki 13 z'ukwindwi gushika itariki 13 z'ukumunani muri uyu mwaka nyine, aho twahaye urubuga aba agent n'aba super agent bakorera Mobinitere kudandaza ama elektronike menshi. Aba mwabonye bahawe buno bushimye n'abashoboye kudandaza ama elektronike menshi kurusha abandi. Ihangiro dufise ni ryo kwira muri Afrika yose. Mobinitere ni ryo shyirahamwe ryonyine rimwe ridandaza aya ma produits, aya mashyirahamwe gutumatumanako amakuru asanzwe atanga. Mugabo ukoresha iyo karte SIM imwe iyo ya Mobinitere igashobora kubikora byose.